ndị nosili gbara akwọ n'obe chukwu nu ana elia aisi kudezu onye ọcha nna ya dị ojinu lekelenu prince aru entabasi orimili nwa welitaku patrick egolumu ọnwa na-etilọranụ asị na ọnwa pụtara afọ ya nụ innocent ikagbu eze anyị m n'ezienu nwa welugoro godi tabansi agụ ilili chief dominic ifezue ọnụ na-ekwule ọranụ onye ọma kwubenu mmiri so n'azụ onye ọma na-eji anyị ụsọrọ Christopher Mokoyen. Oh, I'm